Jerusalem, ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalem, ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Dao yami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dao yami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze. Ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dao yami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze. Ilondoloze.